Takatifu.
Kama iyo kuwa mwanzo na iwe sasa na siku zote na hata milele na milele. Amen. Alleluia.
Joni tumumbie Bwana, tumfanyi shangwe mamba wa wakovu wetu. Big my good and belly is a bona, Ali Tumba.
Yinga, why
Tukai, Tube, Wimbo number 3, 2, 3, 9.